Aloha. 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 Aloha no na kupo no no ke ia aina. E ia no makou na pua o Hawaii. Na na ia makou he keiki vale no. Mahalo na, mahalo na, mahalo na. E na kupuna no ke iaina, e oru oru mei. E ia no ma koe a koa koe ki a vava nanile. Ulu vehi na kumuaina, manu I te lai o te mauna. Hano, hano I ka hōkipa me. Mei, mei, mei. E he atu nei I mei, a hōna le, te hōpia hōne atu kule. A mamaua noa. Aloha kākou. Aloha.